We thank thee each morning for a newborn day, where we may work the fields of new-mown hay. We thank thee for the sunshine and the air.
Ndị man n'anya kwa ndị jachi versus Bama.
Good luck, onye nwanyị Jesus Christ, site n'aka ajọ ihe niile.
Jesus Christ, for
your life. Amen.
Adam, Lala Ja. Uto, Lala Ja. Ojuju, Lala
Ja. Oye, tego, mishina, kengri, doros, gudu, alo. Oye, prezi, nime, mona, esgopo, me, ade, nando.
Nekelekwana mmadụ niile and the St. Andrew's Anglican Church ndị ọgụ anyị ndị nwe mmadụ niile si ebe ha si ndị chọọchị ụfọdụ si ebe ha si ma ndị si Port Harcourt ndị si Aba ndị si Lagos ndị kpọrọ anyị na fon ndị wetara ego ndị wetara mmanya anyị na-asị ka onye nwanyị gọzie unu n'aha Jizọs.
Oh, my God.